Namaskar. The function which has been organized in memory of Pandit Bhimsen Joshi, who was a very good friend of mine, and I played more than 40, 50 presentations with him. My friend Mohanji has very kindly asked me to come and present my whatever I am playing before you. I would like to play 11 beats composition, which is called Char Taal Ka Sawari. And then if I feel like to play some other taals, I shall do that. But I know all the artists are there, so they have already told me that don't make it long. I am telling you, I will not make it long. Thank you. Suruat means I am taking permission from you. As in the olden days, musicians used to take permission from the Maharaja Raja that please give me permission to start. Please give me permission to start. Thank you. Gradhanda, Nadagadin, Nadin, Nadatikadadatun, Nadatikadadatun, Nadikadinda, Nadagadin, Nadagadin, Nadadatun. Beats. It's a principle to play half and half. So now on, I shall be playing five and half and five and half. Thank you. Bemancha is a way, Bemancha is a practice to come to Sam, which is the first beat, with the more than two PIs. Small.
Da 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 da
In the record of Ustad Bilat Khan Saab's Darwadi.
Thank you.
I hope I did not bore you.